Kw’igenekerezo rya 2022 Kigarama umwaka urangiye mu nama ya bose yari irongowe n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama Nkenguzamateka Nyakwubahwa Dénise NDADAYE abakenguzamateka barize bongera baremeza integuro y'ibwizwa rijanye no kwemeza amasezerano yo guhanahana ibidandazwa hagati y'Uburundi n'igihugu ca Repuburika iharanira Demokrasi ya Kongo. Umushikiranganji mu vyajejwe harimwo ivy'inyubako n'uburaro Dieudonné DUKUNDANE niwe yaserukiye leta kugira ngo ashikirize imboni imvano iyo integuro y'ibwirizwa. Zimwe mu nsiguro yatanze Umushikiranganji DUKUNDANE yamenyesheje ko icatumye leta ishyiraho iyo integuro y'ibwirizwa ari uko ibidandazwa Uburundi bushora hanze biri ku rugero rwo hasi ugereranije n'ivyinjira. Guhanahana ibidandazwa hagati y'Uburundi na Repubulika iharanira Demokrasi ya Kongo byahora bibera mu Kinywabi kandi ico gihugu gifise isoko rinini kikongera kikagira umuhora munini gihuza n'Uburundi.
Kumva n'imvano yotuma tugiranira amasezerano n'igihugu ca Kongo no vuga nk'ibituma bishika bitatu canke bine. Ubwa mbere turavye urugero rw'ibidandazwa dushorera hanze tukarugereranya n'ibidandazwa dukura hanze dusanga ibyo dushora hanze biracari ku rugero rwo hasi. Ibiharuro dufise byerekana yuko agaciro k'ibyo dukura hanze kageze ku miliyoni 800,000 z'amadolari ku mwaka zirenga gatoya, ariko ibyo dushora hanze ntibirenze miliyoni 200,000. Ico bitato de couverture des importations par les exportations murumba ko tukiri kuri 20%. Icyo ni gituma gikomeye cyo tuma nk'igihugu twiyumvira ingene twoduza urugero rw'ivyo dushorera hanze kugira ngo habe equilibre y'umunzani wacu cyangwa ico bita balance commerciale. Turiko turaraba muri aka karere duherereyemo ibihugu byose bihana urubibe n'iki gihugu biri mu migambi biri mu ntumbero yo kuduza urugero bihanahana ko urudandazwa n'iki gihugu. Kubera iki? Kubera yuko ni soko nini, ni igihugu cy'abantu bagera ku miliyoni 90, byumvikana ko ari soko nini ya cyane kandi n'igihugu gifise ubutunzi butari buke. Ibyo rero bigasaba yuko umuntu wese ahaherereye agerageza kuraba ingene yogira uruhara kuri iryo soko ringana uko. Nk'aho iwacu mu Burundi turiko turabiraba, uru rubibe duhana na Kongo ni urubibe rw'ibirometero bishika 250 uvuye mu Gatumba kugera Kabonga urabiye ku ruhande rwa Kongo ni ibirometero 105 uvuye mu Gatumba bwiye mu Cibitoke ibirometero 120 gato. Urwo rubibe rero rw'ibirometero 250 ni urubibe runiniya, ni ukuvuga ngo dufise irembo rifise ubwaguke rw'ibirometero 250. Mugabo muri iryo rembo ntitwari bwaritunganye neza ku buryo abantu bashobora kwinjira badaciye mu binywabi. Imipaka dufise twovuga ikora neza gushika ubuntu umupaka umwe wa Gatumba kavimvira abaja bukira mu kiyaga Tanganyika murazi bato dukunda kugira abaja bukana Rusizi n'abaca mu zindi nzira zitazwi. Tukabona rero ko kugiranira amasezerano na Kongo cyane cyane kugira ngo dufashe n'aba badandaza bato bato borohegwe kwinjiza ibintu no kubikurayo bizotuma abantu benshi bava mu nzira z'ibinywabi bakaca mu nzira zizwi gucyo n'ubutunzi bw'ibihugu byacu bwongerekane n'umutekano wabo bagirwa rudandazwa cyane cyane nk'abakenyezi ushobore kubahirizwa gusumba.
Abakenguzamateka nabo bimwe mu bibazo n'amakenga bashikirije uwo Mushikiranganji harimo gushaka kumenya ingene abasuma bazotuzwa mu kiyaga Tanganyika, gusaba ko hoshyirwaho ibigo bikomeye bisuzuma ko ibidandazwa bikwije bisabwa n'amategeko no kumenyekanisha iryo tegeko kugira ngo Abarundi barimenye.
Ngaho turiko turaraba ingene itegeko bagize babona ko umenga amashanje ashobora kuba parvoirutier parvoir maritime cyane cyane ibyo mbona bibanzemo. Mugabo turiko turaraba Kongo, Kongo n'igihugu kinini ya vaste tutereza gusi kuraba yuko parvoir aérien dushobora kugira amashanje aussi de produits agricole d'élevage notamment n'amakargo ashobora kuza tugashobora kumwika nk'ibintu nk'imanyema cyane kisanga ni cyane mandi mavire kuko urabona Kongo ni kiriniya nkuko natwebwe abarundi natwe dushaka kwiyumvira kujya kurondera ibidandazwa parce que nitwe kwita ku mwikoma ko tubona ibidandazwa bigenda mbwiye natwe tutagiye kubirondera cyangwa ku mumani nabo baze kurondera amasokino ukeneye produit waraba icyo akeneye bifoko rero natwebwe iri tegeko teza kurivirigariza kugira abarundi bose bumve yuko le Congo aussi c'est un marché pour le Burundi et le Burundi aussi c'est un marché pour le Congo. Kugira twese tugende kuraba icyo twifuza tugende gukurayo hamwe twigere mu wayigeze ibyo bidandaje cyo kwishikana. Rero ikindi nagire ngaruke ko cyane cyane tumwana ko ndavuga ni moto transport ndiko shaka kugacanita ko bwamaze musaca ama ratification menshi akagenda mugabo virigalisation yayo nibimenyekane. Chaque rero yuko cyane cyane ko ari akorera b'igihugu no voisin ko gikeneye kuba virigalize gushika ku ndagi bwo hasi gushika ku ikomine irerwanye dora RDC kuko twese turi mu gihugu tukeneye yuko iyo marche na tuye exploite
jewe numvije bazo bimwe bimwe n'ibyo umugwi wabajije hamwe ikibazo kimwe nashaka ko dusubira ko gatoyi kibazo bavuga yuko ibiciro byaduze hanyuma tukaba turi uko dushaka kwexporta ibiribwa bakaba bari bafise amakenga yuko ahubwo bizohava byononekana kurusha inyishyu batanze nayibonye ariko tuyize gatoyi tubashobora gusanga n'ubundi amakenga agumaho bavuze ati mu gihe hari ibintu biri sensible bazo favoriza sûrement bajya badandaza batwara utuntu duke duke bakavuga ati utarenza amadolari amajana atanu ariko hari nihweje nayo amadolari amajana atanu uravye nk'ibifungurwa burya ibifungurwa bigurwa mu mafaranga amadolari amajana atanu si make si bike mfatiye nk'akarorero nk'ifu y'ibigori amadolari amajana atanu uravye urafatiye mu mfuko wa 25 kilo ugwa 65 mil dufate ugura imifuka ishika 88 bagiye baratwara umwe umwe atwaye iyo mifuko 88 ku munsi mu kwezi yotwara ngira ngo hafi ibiro amajana 60 na 88 arabandi ijana botwara hafi toni igihumbi n'amajana 90 kandi batwaye duke gusa kandi murazi ko ku mafrontiere abadandaza bato bato baguma bakora akazi nkako nubwo rero nsohoza yuko umwimbu ugenda kugendera ntibari ngo bari nkuko nabikaze bikabivuze kuko na twebwe hari ibyo twimporta tubikura hanze nko muri Tanzania nko muri Uganda for example mugabo rero twarabonye yuko mu gihe babihagaritse nko muri imyaka ibiri heze niho ibiciro byaciye biduka cyane kubera atabyabaye bafite dore Tanzania cyane dore Uganda rero nicyo gituma leta yofata ingingo nk'iyi ikagira n'izindi zibangikanya n'iyo ngingo kugira ntihaze habe ingorane na gatoya ikindi nacyo bavuze yuko ibintu by'uburimyi cyane cyane ibyo bagiye ku mugabo tumenye yuko mu Burundi amasi yo kurima nayo nyine si menshi naho twabwira abantu barimo barimo cyane burya biragoye yuko turonka umwimbu ukwiye kubera amasi yo kurima ari matoya iyindi ngingo ngira yofatwa muri Kongo hari amasi menshi yakutse kandi abarundi bakunda kurima icyo nacyo ngo kiraba yuko turaba ngene dukora n'abakongomani burya ayo masi tuyexporta wa mwimbu wo mu Burundi tuze mu Burundi tukawuronka muri Kongo.
Umushikiranganji Dieudonné DUKUNDANE yaratanze umuco ku bibazo n'amakenga by'abakenguzamateka
kugiriranira urudandazwa rero ubundi itegerezo ryategereza kuba dans les deux sens ugashora kongera ugakura muri icyo gihugu mugabo ngira murabizi mu by'urudandazwa aha ni mfatiye nko ku kibazo cyabajijwe kiti ngiragaza kubigaruka ko mbega ko dushorayo atacyo dukurayo ku ruhande rumwe ibyo ntacyo byari bitwaye ahubwo ko twavuze yuko umunzani wacu werekana urugero tudandura urudandazwa ku Burundi n'ayandi makuru uhengamye ugahengama werekana yuko dushobora bike ahubwo aho hose tworonka tukarumva tugatwara ku buryo umunzani uduhuga mugabo atacyo twishe iwacu
twahakorera kimwe kintu nibaza uko tubyumva kandi tubona n'ibindi bihugu bibigenza hari ibihugu bifise excedent commercial si byinshi ku isi bwabo ubundi ibihugu byose niyo byategerezwa kuja kurondera gushora byinshi hanze amahera yabo akagira agaciro twibaza rero yuko iki kintu cyo kumva aho turi mu rugero duhanahana ko ibidandazwa n'ayandi makungu kiri hasi cyane habonetse rero amahirwe twoyakoresha kigira kabiri iyo tuvuze urudandazwa nibyo abantu benshi bumva gushora iby'uburimyi kuko iki gihugu cyacu traditionnellement notre économie est basée sur l'agriculture et l'élevage mugabo tugiye kubiraba henshi ku isi ibihugu au dimension comme le nôtre burya ils excellent dans les services ibihugu bitabaho bifite amasima n'imiya yo kurima muzobiraba ni buraya n'ububirigi Pays-Bas Luxembourg n'ibindi muri Aziya n'ibihugu bya Singapore ubundi ubutunzi bwabyo buhagaze ku maservisi kandi bikabikora neza ku buryo urabye na produit intérieur brut umwimbo wabo muri rusange mu gihugu uboneka kabisa yuko ari byo byipanze neza turiko turaraba mu bijanye n'uburimyi no mu bijanye n'amaproduit manufacture ibivuye mu mahinguriro ni by'ukuri nous avons un excédent sur le commerce avec la RDC un excédent commercial dushorayo byinshi kurusha ibyo binjiza mugabo turabye mu zindi secteur de service murabye ejo turi kumwe nabo mu mugwi twatanze akarorero nk'abivuriza muri ibi bitaro bya Kira hospital n'amahoteli ngaho ibujumbura mu minsi mikuru dusanga abakongomani benshi baje ejo bundi nagiye Bukavu narahaye akarorero ngiye Bukavu ndaza hoteli ndabaje mbega imobiliye mayikuriye bati twayikuye muri Alpha Cité Technologie Bujumbura hariho abanyeshuri bumva abakongomani biga ngaho iwacu burya tubirabye kurandabiriza ikibuga cy'indege ikibuga cyacu tugafasha tugashyiramo facilitation twohava dusanga ahubwo en terme de valeur absolue les services arizo zifise chiffre d'affaires niniyo rero si ibyo dutera amakenga rwose ahubwo icyo dutera amakenga ni mu gihe muri ibi by'uburimyi hoba hariho ingendo cyangwa situation ituma umwimbu twaronse wose ugenda guherera hanze natwe tukazubwira inzara aho niho kumbura umuntu yogabira twarabwiye n'abari mu mugwejo yuko ayo masezerano ntuyasinya tuja gusinzira uguma uteramye ukaguma uyateramye kuko twaratanze akarorero tuti umuntu umwe ku giti ciwe arashobora kugira ibimugoye umwimbu akabona atereka ndawushore mbika amahera mugabo kubera asimetri de l'information akamenya ko romene comportement ndiko mikrokonike n'abandi babigize uko igihugu asanga kirageze ingorane naha rero inzego za leta ziguma ziraba ya statistique kuko umwimbu uba mu gihugu turashobora kuwesitima tuti ibiharage cyangwa ibigori byimbuwe n'ibi tuzokenera ibi none ko tubona muri Kongo umurindi wo kuja gukana uruyu ubwo ni turiko turavida no stock umudandaza ku giti ciwe arashobora kutabyitwararika cyangwa umurindi ku giti ciwe arashobora kutabyitwararika ati ndose amadorari akibaza muri yaro nk'ayo madorari dushaka ku isoko gusuma mugabo ntamenye ko n'urya nawe yageze nk'ibyo yagize aho rero niho hacaba rero kugaba cyane tugakurikirana neza ama statistique des exportations tukayakomparana no stock kugira ngo hageze habe des mesures de solidarité ibyo byarangiye kabisa
abakenguzamateka bamaze kunyugwa n'inyishu zatanzwe n'umushikiranganji Dieudonné DUKUNDANE baciye bemeza 100% iyo nteguro y'ibwirizwa